Motomewaka. Moto 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 Motomewaka. Kama sikwe Pentecoste Motomewaka. Kama sikwe Pentecoste Motomewaka. Roho 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 Roa meshuka. Roho 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 Roa meshuka. Kama siku ya Pentecoste roa meshuka. Kama siku ya Pentecoste roa meshuka. Nguvu 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 zimeshuka. Nguvu 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 zimeshuka. Kama siku ya Pentecoste nguvu zimeshuka. Kama siku ya Pentecoste nguvu zimeshuka.